Masithi apha kuwe kufika itshomi yakho iphethe ibhegi ethile. Le bhegi inamabhastile ngaphakathi emibala ngemibala. Ithi le tshomi yakho apha kuni manidlale umdlalo wantoni wokuncakaza. Othe waphumelele kulo mdlalo uzofumana imali ethile. Ke apha kule bhegi yethu kukho amabhastile amahlanu. Sinamabhastile amathathu aluhlaza. Okanye ngamanye amagama a-green, sinamabhastile amathathu aluhlaza, siphinde sibe namabhastile amabini abomvu. Uthi ke ngoku imithetho yalo mdlalo, ithi ukubana ngaba uthe wena xa ufaka isandla sakho kabini kule bhegi, waphuma namabhastile amabini a-green, uzothini, uzoyiphumelela lo mdlalo. Funeke ke wenze loo nto. Ngoku into seziyenza sifuna ukwazi kuqala ukuba athini na amathuba ukuba uphume nebhastile eluhlaza xa usifaka okokuqala isandla sakho. Masithi ke uzocimela, izothitshomi yakho icimela ungajongi, ujonge kude. Uze ke ngoku ufake isandla sakho uphuthaphuthe unzele uzophuma nebhastile elithile. Ngoku sifuna ukwazi ukuba lithini na athini na amathuba ukuba uphume nelibhastile. Ukuba uthe wamphumelela ke lo mdlalo ophuma namabhastile amabini aluhlaza, uzothi uwine intoni? Idola enye. Idola enye ke yalingana ne-R10. Ukuze udlale ke, ithi netshomi yakho, ukuze udlale funeke ubhatale intoni? i-R0.35. Uzobhatala i-R0.35 for ukudlala, uwinile ungawinanga, ukudlala nje i-R0.35, kodwa xa uphumelele uzofumana intoni? Idola enye. Ngoku ke into sifuna ukuyazi ukuba athini na amathuba ukuba umphumelele lo mdlalo. Kuqala ke, soqale sibale amathuba okanye soqale sibale i-probability yokufumana intoni? Ibhastile eli-green xa usifaka ukuqala isandla sakho. Iprobability yokufumana ibhasile eli-green xa usifaka okokuqala isandla sakho. Nantso ke siyibhale iprobability yokuba ibhasile i-first marble is green. Sitsho ke ngesiNgesi. Amathuba ethu owonke okanye iziphumo zethu zizonke zingaphi? Zintlanu. Ngoku ke thina sifuna amabhasile amanjani? A-green. A-green ke amabhastile apha mangaphi? Mathathu. Ngoku ithi i-probability yethu mathathu axebe ngu-3/5 amathuba okufumana intoni? Ibhastile eli-green xa ufaka isandla sakho sokuqala. I-probability yethu ke leyo. Ngoku ke ayiphelelanga apha umdlalo wethu, funeke uphinde futhi usifake okwesibini isandla sakho. Kodwa ke uzukhumbule, omnye umntu angasuke athi ngenxa yoba siyazi ke ngoku i-probability yokuba ufumane ibhastile eli-green xa usifake okokuqala isandla sakho, omnye umntu angasuke athi i-probability yokufumana ibhastile eli-green xa usifake okokuqala isandla sakho kunye ne futhi uphinde ufumane ibhastile eli-green xa usifake kwesibini isandla sakho, omnye umntu angathi uzophinda-phinda ezi probabilities u-3/5 kabini ngoba uyayazi eyokuqala, kanti akunjalo. Ngoba ngoku asithethi ngantoni? Nga-independent events. Kaloku khumbula ukuba uma ulikhuphile elaa bhastile lakho lokuqala, awuzuphinda ulibuyisele apha engxoweni. Uzolithatha uthini? Ulibeke ngaphandle. Masithi uba ubufumene eli-green uzoshiyeka ke ngoku namane ngaphakathi amabhastile amabini a-green namabini abomvu. Ithi ke loo nto ezi events okanye lo mdlalo wethu asithethi ngantoni? Nga-independent events. Sizolikhupha ke ibhastile lethu eli-green lokuqala singalibali. Itsho ke loo nto ithi ke ngokufuneke sisebenzise enye indlela ukuthini? Ukubala lona umzekelo. Kaloku sithi ukubana ngaba i-probability yezi zinto zimbini, ezi zinto zimbini ziintoni? Si-independent events ngoba amathuba okanye ukukhetha kwakho ibhastile lesibini kuxhomekeke kukukhetha kwakho intoni? Ibhastile lakho lantoni? Lokuqala. Sithi ke li-dependent ibhastile amathuba akho kukhetha ibhastile lesibini i-dependent kwintoni? Kukukhetha ibhastile lakho lokuqala. Ukuba ubukhethe ibhastile lokuqala eqaleni, sizolisebenzisa la green sizocima lona sisheke namabhasile amane amabini abomvu namabini anjani a green ithi ke loo nto sizotsho sibe neprobability yantoni ukuze sifumanele into ke ngosiyifunayo apha sizothi iprobability yokukhetha ibhasile eligreen kuqala uyiphindaphinde ngantoni ngeprobability yokukhetha ibhasile eligreen xa ufaka isanda okwesibini ukuba nangaba lo mgca umbonisa ubani ugiven ngesixhosa ithi ukuba nangaba elaa bhasile lokuqala belinjani beligreen ithi ke lona iprobability yokukhetha ugreen xa ufaka isandla kwesibini given that ibhasile lokuqala beligreen ukuba nangaba nebhasile lokuqala belitheni beligreen ngoku ke ngoloo nto funeke sithini siyibale siyibonise ngamanani ithi ke lona uba nangaba besikhethe ibhasile eligreen kuqala sithe sishiyeka namabhasile amane ewonke sishiyeke namangaphi agreen namabini agreen iprobability yethu ke ngoku ngubani ngu-2/4 andithi ke bese siyibalile iprobability yothini yokufumana ibhasile eligreen xa ufaka isandla sakho okokuqala sayifumanisa ukuba ngubani ngu-3/5 ngoku ke ngoku sizophindaphinda ezi probabilities zethu zimbini ngoba ngoku sithe zintoni zi-dependent events ngamanye amagama yintoni yi-conditional probability u-2/4 ke siyambona ukuba uyalingana totsanani nabani no-1/2 ngoku ke ngoku le nto ithetha ukuthi singayibhala ngendlela esulungekileyo u-3/5 sizomphindaphinda ngabani ngu-1/2 itsho yithini u-3 umphindaphinda ongu-1 ngu-3 u-2 umphindaphinda ngu-5 kunika u-10 u-3/10 ngubani ngu-0/3 u-0/3 ke uyalingana nabani no-30% ithi ke le nto amathuba akho okuyiphumelela lo mdlalo ngubani ngu-30% ngoku ke ngoku sizothetha apha ngento ongakhange uyifunde intoni i-expected value okanye into omawuyilindele imali omawuyilindele xa utheni xa udlala lo mdlalo andithi sithi amathuba akho okuphumelela ngubani ngu-30% ithini ke le nto ukuba amathuba akho okuphumelela la-$1 ngu-30% sizothini ke ngoku sizothi i-expected value yakho expected value okanye imali omawuyilindele ngu-0/3 ophindaphinde ngabani ngala-$1 yimali omawuyilindele ke siyabona ukuba imali omawuyilindele kulo mdlalo uba udlale imidlalo emininzi yimalini yi-$0.30 uyayibona ke i-expected value yakho okanye imali iyonke ongayiphumelela okanye i-average ngesingesi ngubani ngu-$0.30 ithini ke loo nto ithi ukuba wena udlala nge-$0.35 kodwa ulindele ukuphumelela i-$0.30 kulo mdlalo ayonto ilungileyo into yoba umdlalo lo mdlalo ngoba wena funeke ubhatale imali enkulu kodwa imali onoyiphumelela iyonke itheni incinci kunalena uzoyibhatala siyabona ke ukuba sibala njani na xa sithetha ngantoni nge-dependent events ngamanye amagama sithi le nto yintoni conditional probability masithembe ke uzuze likhulu ngoku sifuna ngamanye ngoku ungazibuza ukuba ibizothini ukuba ibizintoni ibizi independent events.